ingane zakwethu uhleleleni ungakeni le channel yethu ephethe indaba eyishisayo lapha nawe ingane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili. Umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Sila esinthulela khona abaculi abakhiphile nabaculi abasazokhipha ke lapha nawe ingane zakwethu. Umculi ke lapha na ithwasa lekhansela lapha na uthayela kunomoya naye useveze lapha na icover yakhe iyangaphambili ke lapha nawe ingane zakwethu. Lapho khona ehamba nesihloko esithi zehla laphana kwi-album ezophuma nje nge-25 lezi esezango November laphana weyingane zakwethu. Siyazi ukuthi akuyona insizwa ejwayele ukushaya eceleni ke laphana weyingane zakwethu. Kulindeleke ingoma enkulu ke laphana weyingane zakwethu lapho khona ahamba khona nogatsheni ke laphana kwinsizwa yasophongolo laphana weyingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke Sidibane kwi-comment section. Ngiza ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umosha yenza okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta.